Nende gode ma Kenya madiere, akia ni barore, akia ni yiengni, akia ni onyalo pime nade. Ma ikit siasa ma koro gore Kenya madiere, tinende ka Rigiji, ywa kone, jod bura moko masanja bende ywa kone. Odeche manyoro, nyasi mano yore kwa jaten pen Kenya Rigiji, ne onge, ka kome mano ketne tenge, ne onge nga mano bete, nyaka nyasi orumo. Enango matedore, enango magedore, e od mumbi ka. Onye na kaka jotelo moko sebedo ka loso, e watch, ma sebedo ka dinyime.
We as elected leaders from this region and its diaspora, on our own behalf and that of our people, unanimously resolve that our link to the national government to be the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki, the Mount Kenya region has suffered high-octane politics around the fathom unity to support individual and personal ambition rather than the actualization, pursuit and lobbying of the interests of the constituents.
Sikubali kuuziwa uoga ya kuwa kuna kiongozi mwenye anaweza mobilize eneo moja ama nyingine ataitenge na Wakenya wengine.
Wanasema ati mimi nawatisha. Na mimi kuambia tu kweli kwa sababu mimi ni mzee na ni kiongozi. Kuambia hawa msiposikiza ground mtakosana na wenye kuandika nyinyi kazi na watamfukuza.
Nimesikia kuna watu wamejitenga pande ile, wanasema sio nao wanajiita Mlima East, sio Mount Kenya East. Na kuna huku tunaambiwa sijui tuko Mount Kenya West. Na kama kuna mtu anataka uongozi, akuje kwanza aunganishe mlima yote.
Sisi hatutakubali kuunganishwa na mtu yoyote hapa Mount Kenya. Sisi tunajua naibu wa rais Rigathi Gachagua amekuwa akisema tuungane. Na anasema tuungane manake tukiungana tutanufaika.
Nani atuunganishe kwenye maendeleo? Tukasema sasa na yeye Kidiki, manake hapa maendeleo iko. Na kuna kuunganisha hapa na yeye Kidiki uunganisha maendeleo.
Got mukore kosodobed nango. Gini neno kage mochako loko kite kendo makaraja tende piny Kenya William Ruto gini ochako yuwayo. Onye na kaka Rigijino loso tarika parga degdu maro chiko. Higa mara lo fario kurpario gareo. Kaino wacho ni gima no temore kind Ruto gi Uhuru en gima okodogom no chako timbe kendo. Kano loso ko chwende kwa wacho ni singu magen kogi William Ruto eni onge pogruk mora mora. Uje neno.
From the bottom of my heart, to be available to assist you to manage the affairs of our great nation. I'll serve you with loyalty and dedication. And the job ahead of us is not a joke.
Gigi tuo morenya kwa ramga juang muta modogari ya kuwacho. Di chimanyoro kimali chungwa leader of majority bende no chako. Oloso gingero muru matut, majolo nye weche magi siyasa, pojo temo ngeo, nito dibe ni manchakru kumari pogulu kikindri giji kodja tende, kawa mulu bende siyasa ma Kenya madiere.
The viper, the snake in your government, please shake it off. Shake it off, your excellency. Shake it off, not for your own sake so that it doesn't bite you. Shake off the snake on your hand so that your hand may do what the Lord purposed that hand to do.
Twenyo got okte okyot. Twenyo osede.
Got up and osede.
Nikech ice money wie.
Osede. Osede. Kama koro.
Hii meenda.
Hii tumeanguka na.
West ama east?
East.
Okay. Nyara wila. Wane kinde mawa kwa ne kwa ngeni ne wanyala yude kama koro wa yude ni. Angeni luwenye malibamba. Ne Uganda luo okone kubini moni nendo tukara kama no nyalo moni nendo bende
ingeni nyaka mono anendo nkechi ingeni limbe mar William Ruto kancho biro Nyanza paro ni kanye manche wache ni ogetre kabisa nkechi nineno kai chumwa ne noche machima Rigijite kawa chuma be ni winjo mtego government of shares ni winjo kaka nuwoyo kendo nogete maber mwacho ni sani korone kogine kaka jo ramogi omakore wajumbe gi joma Nyanza kaka orwako ja William Ruto ni neno kwacho ni jo Nyanza yudo mana kombe adi kombe ari to gimor kabisa kendo gigoero kamano to mlima kuchocho to migi aboro nyaka gi jalup jatelo manyiso no chiko to pod ging'ur. Dang gibede joma ber mabe wachani matin momiwa ni waido godo erokamano. But aparo ni kineno gimatimre sani ng'e ni clip moro no onego many mane William Ruto wuoye chieng mano yere kapok okao muma chieng mane IBC oluo owacho ni oloyo kech nowacho ni gima nonene sirikand Uhuru Kenyatta kaka notiye ok dogomb ng'at machielo makao komno odhie gima noneno cha omiyo nowacho ni obiro rito deputy ne maber kabisa ma deputy ne ok bibedo gi shida aina mane entiego deputy ne Rigathi Gachagua be niwinjo kowacho mbe ni obiro bedo loyal kendo nicho luongrega ni Dio. Dio en ng'ama nie sirikal maluwo chik to nyaka ilu jatendi mok ing'ur to gimwaseneno machiegni mosebet katimre ni manyiso ni kata en be owuok oko manyiso ni en be koro nyiso jatende ni ng'e ni tiketo ne wane achiel ka koro onge luoro moro ma be aparo ni en gima osemuko mlima ting'e ni maduokowa mane gima notimre 2022 kane iyiero running mate inyalo paro ni jomlima kata jo wajumbe mane ntiere te nowacho ni gidwaro Abraham Kithure Kindiki to kane iluongo to William Ruto nowacho ni ooyo anayiero nga anayiero Rigathi Gachagua kaka running mate na koro sani jok jite manogocho ni Kindiki ka oduogo kendo koro giwacho sani ni koro wan wadwaro nga
Kindiki.
Abraham Kithure Kindiki. Ting'e ni gini ncho chako gi bura manotim gi Mount Kenya East. Manogolo statement magiwacho ni gin gidwaro Kithure mane ng'ama ging'e ni leader gi. Kendo kalure ne nitie bura mane ichungwa gini ochako keto. Magin mane gin wajumbe 48. To mane oro apology ne gin 13. Magimbe giwacho ni wachunga ng'owa gi Kithure Kindiki. Nyocha ni neno ne en chieng' tich abich. Be ni neno no chieng' ngeso. Kendo ni neno ka Meru elders. Bocha kuchungo golo statement ni gichunga ng'owa gichung gi Kithure Kindiki. Ing'e ni kata ka mountain nitiere kaka nitie kaka gisebet ka giwuoyo. Apani ma emokuongo magimuoch kabisa magiwegi gigore kigini. To maya poro ni be bro miyo kata entitlement magisebedo godo mamiyo achiel margi no miyo gine magi decide ni ng'ama bedo president mar Kenya be nyalo konyo nikech ing'e ni sama mlimo yech to nitiere kaka koro
okelo fuguru ne Kenya kuonde moko
iluongo ni spoiled votes iluongo ni but koro bedo battleground koro ok en swing state ni koro en battleground nikech koro yudo ka koro kacha cha ng'ata ng'ata nyalo penya to dhi nikech ineno ka koro giwuoyo koro onge achiel maparo ni mano be koro chiwo kit siasa manyien maparo ni Mount Kenya nitiere go lakini ka nineno ichuongo kuwuoyo nyoro kendo chung' e kanisa monyiso William Ruto ni thuol manitiere e sirikal nyaka koro ing'ad oko Ing'e ni kata kane waneno mane sirikand Uhuru Kenyatta to nokochopo level no. Ne nitie level mane iwacho kata ni gidhi impeach William Ruto, numbers ang'o gini. But nok waneno level makoro octane mar siasa ma mlimo makoni. Maparo ni ka wadhi mbele ka week ma wachako ni. Apa no dhi bedo week maber kabisa. Nikech wajumbe kaduogo, taparo ni kae makoro.
Inyalo chak chier gicha.
Aparo ni kae makoro. Kuku mar wach nitie.
Nikech sani broadbase nitiere namba en gima koro ginyalo mobilize
tiyo. Kendo Kaluma nosewacho mime ni namba to wan go nyiso uru matichi mwatiyo.
Kata mana chichni kata mana alam mano tero president kuja. Dong nyo kuku rawe kanisa bo Nairobi ka?
No rawe kanisa
bo. Eko di kocha?
Eka no di kocha.
No di somu ground.
To ni neno kari gijino onge mabe ni jete lo di kare. Nkech ne niye dala ni nyeri.
Yes.
Ti neno ko decide diye Kirinyaga. Kata jete William Ruto nene go benite Kirinyaga. To nooro anu Waiguru kocha koro kata rigi jibe dino decide to wacho ni waamany ng'ato monda oro dhi ochung' e loya Kirinyaga kuchucho monda bie bura mar jatelo ni nikech mae ne ong'e mabe ni jatelo nitie
donge Mutahi Kahiga en jalwete koro ni bedo ne kanyo no ne parapara ni koro weche osetieko
ni neno ka Mutahi Kahiga notimo nyaka video katemo explain gimomiyo jalup jatelo ne onge bura cha manyise pile pile Fred wacho ni kukubadhi to
koso jo protocol ne okitakita komcha intentionally mwono ngis penyige mani ngane ne o noga kwada
en intentional nikech inise neno pile pile katandalo moi ni neno kajate piny ose donjo kani leo komno nyaka gol kanyo kata maguru Kenyatta nwaneno mang'eny
yes
komno nyaka gol kanyo mondo mi kik nyis ranyisi mane waneno cha tineno mae ne komodon but ing'eni mbele ka be kanche joge osechako tungni tungni manche poko chopo kama ne ntiere ni nchi neno ga ka jalup jatend piny biro ka jatend piny osechopo ni neno kata ka ni ko jangwecha Nakuru gini nche odonjo ka William Ruto osetimo ang'o odonjo mobet but mato koro ne rach nikech nokobiro nokobiro atol makomno beta beta kamano
ero kamano Moses Kure neno koketo tweet moro kata ex
oh, wacho ni ene moteko over
kendo nyo bedo mana machiegni dire kanyo ken iparo nade wi gini yeah. Gode Kenya mukore koso se mukore
ngene nyoro newa kaka seche mwaloso ga gik mondo ikpeny kanyo kaza ni siasa yecho basawano koro newa winyo endo koro kawono andika ng'o but wacho ni kawono waket ni gashagwa ogare got nikech no wacho ni kata tek kata nade kila ng'ato nigi jogi koro godni podo gare to mak mana ni mbele ka wanyalo biro chopo kama koro wacho ni got ong'ok got ng'ok ng'eni jomo dak machiegni goduma ntie wiye malo kamoro kati wacho ga ni ntie kod pi moro maliet mapapni mapapni papni to jomo seneno gode ma dibed ni samoro inyalo yienyo mang'og oko koro apani kae kama wadhi bedie nikech sani to koro got popni liet omedore got kendo koro got popni ing'eni motelo nche waneno Rigathi Gachagua mane nitiere kod jotelo ahinya te gwenge mag Nyeri e jood bura seneta gi joma kamago kod gavana ne gimake motegno koro sani king'iyo kweth mane obiro kanyakla mowacho ni koro gin ok gi ok gichung' kode cha nyisi ni koro chal ng'ama koro dong' ka wuotho kende ma kenjeno sigana macha ne Walter Nyambago timo nyocha nche watemo golo video mar kuonde moko mane wuotho wi got kende kara kanodhi e orako gi ka koro ochalo ng'ama koro sani wuotho kende to nyalo biro bedo ne matek ahinya mak mana ni siasa samoro nyalo gere bang'e to sani to nyalo biro bedo ne matek nikech lemo no chal ni koro idhi gole wahome wa Matangi Omatinga ma en senator Manyeri en achiel kuom joma ne ni machiegni kode sani ko neno ka en bende noselando ni en koro Kindiki ni ema koro ging'iyo king'iyo Eric Ambumbe gene ma en MP mare ma Madera mano kende kendo ng'ama chielo mosechako wuok kendo ka wacho ni ok sire lodo mani ng'eni mbunge mare ma iot ng'i Kagushia gini jomo osebedo ka nitiere kode motegno mosebedo kochung' kode koro jogi te king'iyogi kweth mane ni machiegni kode ma koro sani ochung' oweye kod gavana Mutahi Kahiga kende nyisi ni gini chalno osetede to ripot mane winjo kata ka wach miwinjo kowach kod Kimani Ichung'wa nyoro cha ko wache nyim jatend piny cha macha mpaka mane gisegoyo kata ka pok gichopo kacha nikech ng'ato mantie rang'eny mar Kimani Ichung'wa jatend kweth mathoth mondo mi odhi owuo kacha nitie winjruok ma gisewinjore ni idhi wacho ma idhi wacho ma idhi wacho ma okinyal mwomore mbele jatend piny gi wach ma
wach cha
nyaka ng'e ni tang'o ma in kendh kacha ta in ang'o midhi wuo
bato ma ng'ama senior ni e sirikal
winjo koro kose wacho ni gol gini oko
koro wuon go kendo William Ruto kwatiyo gi dholuo machielo ma siasa
wuon guok en
kagwuok kagweyo
mosiayo guok
mosiayo guok en William Ruto
koro nyisi kata gimachielo wach kom miwinjo wacho nobedo nono no teno kagi cha nolose maka kom cha ni nono kacha to joiye ma mwinjore bed ni ng'eyo kaka sama jatend piny fuolo machalo Moses Kuri agene osewacho ni kom ni ok chak bed nono kamangang' nyisi ni gisego kwan ni to gidwaro time mapiyo maromo
nade nikech ne giyie ni kata jofwambo goye picha nade thothne nyasi mag president kantire kosa moro to kata mana jofwambo gikeo go inyiso ni koro
wuoguru
yweuru memory cards gikao
ting'e gima nitiere ka ni lemo mar jalup jatend piny en ng'ene kura achiel mokwongo dwaro mokwongo ma en kura mar jatend ng'ama dwaro jatend piny ema kucheno ema jalupne dwaro to giyudo kom koro kapo ni gidhi giwinjore kanyakla gimanyo kura mar jopiny te to en kura maduong' ma muhimu ahinya en ni ng'ato kwongo yiere obede jalupne iwinjo mano kura maduong' mogik koro sani Rigathi Gachagua ong'e ni kura modwaro maduong' mar bedo jalup jatend piny en Coach William Ruto koro mano ang'e ni en achiel kuom gima dibed ni samoro pod ramo wiye to kendo gimachielo William Ruto be kama entiere ang'e ni ok oling' aling'a nikech en bende ong'eyo ni ka koro chopo tielo 12 to obiro bedo ni koro dwaro samoro dwaro kura mare jo Mount Kenya gi obro ng'e ni to koro ng'ama nitiere kod jogi mondo ame kocha mondo mia jogi nikech imiyo ng'ato kura achiel to mi joma entiere godo ka to bedo jalupni koro aparo ni sani gima Kithure Kindiki gi Lange timo en ni mondo mi Rigathi Gachagua nying marach kaka ng'an ma en tichne owe wach dongruok en oloso siasa makonye en owuon kiwinjo ka giloso ni en siasa ma en owuon konye mondo many kaka onyalo biro bedo jawach e lo gwenge mag Masawa duto kanyakla koro mane magitemo miene gi nying marach ni kare in sami wacho siasa mar telo ne Masawa wan wach siasa mar dongruok madonjo Masawa dongruok madonjo Masawa ni ng'ama wiye lew manyalo biro wach makamano en Kithure Kindiki ting'e ni Kindiki bebi, ma timore seche ma en bende nitiere gope moro nikech lemo no nowinjore bed ni bedo mare kinde cha en mano winjore bed ni okaw lemo cha mano yuare nyaka yutieno mwabedo kanyo ma jofwambo bedo kanyo nyaka kinyi ne odiochieng kendo wachako wabedo kanyo nyaka saa uchelo odiochieng koro ma mana gire moduogo omo mano omiyo ng'ato kisuma
koro
aparo mano gole dhoge
mano gole dhoge koro aparo ni gir Masawa ni omit ne ng'ama nene gi oko nyalo miele to ng'ama ni iye obed japiny obed jatelo en gima samoro nyalo ketogi kama rach ahinya kendo nyalo miyogi sura marach e mbele mbele jo Kenya mang'iyo gi gi oko.
Erokamano ahinya. Fred ano ka sa arigo matek ahinya thuolo kore mari obado ang'e ni dhi miyowa dakika moko kendo mar dhi nyime gi twag ni endi nikech ne betwa gine matin obado ng'isa ka in gi video moro mang'iso Rigiji ka ne okwa ng'uono ni aleo nikech ndege mane onego bedna birogo
nokayo
ne wang' sa to edha bene rach. Gava obado miwa clip no.
Nilichelewa, I had matatizo with my transport arrangements, alafu ikaingia mambo ya hewa, nikachelewa kutoka, nikakwama pale kati ya Longonot na Naivasha karibu 2 hours, ndio nifike hapa.
Ndalo moko be nosiemo apisa moko mag sirikal, mowacho ni nitie ngas mathin, masomo ne kang'ama jomoko deo kendo othino kata ochayo, lemo ne bedo jalup jatend piny Kenya, kama kaka Rigiji be noloso e wachno.
Shida ile unaona, is some people who are friends with the president also want to be my boss. Inawezekana? Atuwewe kwa sababu ni rafiki ya rais atukue boss yangu. Even some people wanamsaidia kazi, mapie yake, wanataka tikuniamurisha mimi vile nitafanya kazi. Inawezekana?
Gode mukore koso goto yengri koso popne, ma volcanic mountain, piny DRC Congo. Do we expect some volcanic eruption?
Gode yengri.
Krodwangok
be gode yingore Victor aparo ni nyara bila giken jose wacho matote wachni gima ok giwachi kata magiweyo mondo mi awachi ma ok gidwa wacho en ni samaki mani ichungwa loso kendo nyiso jatend piny ni thuol man kaini nyaka kuri go loko ok owachi ni to thuondni nyalo kecho maromo nade to thuondni be en gi kwiri kwiri mana iye mae moko wachi nikech oko ing'eni thuondno bende king'udhe to oko bidhi adhiya koro kiki anda main bende Gachagwano Gachagwano bende king'iye to kakiwinjo wacho nowinjo ground no to king'iyo kuonde modhiye to bineno ka en gi ji koro biro luwore nikech nasewacho ka motelo ni Gachagua gima noinye ni no ochalo fundi magero tado to kogero tado to bang' kosedhi moidho tado to chako gombaka gi ng'ato malukucho mabo ogwenyo wiye kanyise ni kare nitie ot moro be monyalo gero kae to odhi ogwe ngas ogwe ngas mane ogedo godo koro William Ruto odhi oneno ka bwanani osegwe ngas ngas mane omiyo Gachagua obedo kamobede ni en Uhuru Kenyatta mamumineno nosebet kotemo mondo oywayo ngas ya mondo oduogi ni awakelna Uhuru ngas mane omiyo achopo kae to ng'ama kelne ngas onge niya unga sekej kaka koro lor tek koro William Ruto bende onge nodong' kodiede wi ot kucho nikech ng'at manomiyo gika mogike ne en Uhuru Kenyatta koro ing'iyo ni options mage gin mage mae maneno kosebet ka nochako gi kwayo ng'uono familia mar joka Kenyatta ochako gi kwayo gi ng'uono koda ng'uono nomiye kata pok omiye wang'eyo no Uhuru osetamore romo kode nyaka sani kendo wachore ni kata simbe pod ok otimang'o pod ok omaki to wang'eyo ni jomasawa gi gijang'iga interest margi ponono nyalo biro gik kama kogik ni koro interest margi threatened to giyudo kaka giriwore wang' achiel Mulima no,
wangadi mana matin. E formative stages mag sirikal ni. Rigijino mi wach mar ng'iyo weche mag coffee gi chai. Makara dhi piny Colombia manyo chiro kuonde moko Pakistan gini. Dibedi mae no miye gima ne nyalo duone.
Victor.
Gi fighting alcohol.
Kato wache ni murima.
Victor. Waduto wan gi nyithindo.
Yes.
To ahinya wa joma chuo. Kamino dikoni ni yawa. Nyathini chal kodi gi yoka toke. Ochal kodi gi yoka toke sana. Chiji nta ngomo miyo koni ni yoka toke machal kodi. Nikech ok inyal neno toki. Wang'e to chal gi wang'a. Iwinja. Kech ino kinyal neno toki. Ni Anyango ndo chal gi wuon gi ochal gi wuon gi gi yoka toke sana. Ang'o mamiyo ok onyisi ni chal gi wang'e gi erake kuma inyalo neno mondo ing'i ka bo ochal kodi adier. Yoka toki in ineno toki.
Okay, ne.
Mane gima timore kanyo. Koro mondo ibiro tieko gi wiye. Gima timore kae ni Gachagua yudore kama tek nikech mokwongo nobiro gi ng'wech gi liet mathoth. Gachagua ni ochwanyore gi Uhuru Kenyatta. Gachagua ni oyawo lweny gi jofwambo. Samo bedo Gachagua ni. En jofwambo go yware mogore go karo go lweny mok lwenje. To joka pime. Yes, mowacho ni jofwambo go te obranda Azimio. Koro sani odhi odong' kodido kar kende. Koro kose dido kar kende to wiki kwil ni tuk pesa betugore ka. Mondi nae ka wajumbe mane wuok Mount Kenya East ka. Oromo wang'achiel. Nitiere ng'amo keto gi kanyo.
Giyeng.
Giyeng. Mondo gibed kanyo. Wajumbe gi okrom ga aroma. Onge mujumbe maromo kama girome adeka ng'wena bich. Ne giero piny. Nitiere ng'at magoyo siasa no. Mose choko gi. Mugi king'iyo ni options mag William Ruto en magi. William Ruto se ng'iyo ni 2027 Murima osedhi. Koro Murima ni kosedhi, totemo ng'iyo ni to en ang'o monyalo weyo ne Mount Kenya gi kombulu moro biro. Nikech nitiere dhako mobiro mawendo. Miyo mobiro mawendo makoro nitiere keny ni. Okadwa wacho ni oseketho keny ni. To miyo keny ni nigi tungni mang'eny.
Undalo,
to ne chombe chon kapok
okeny. Undalo bedo jadoho. Koro od mikai. Luoro moro gen go ni kamoro ok dhi de wang' gi weche mag pok mar mwandu mar dala.
Ng'amo biro ni bene igeto kapok okeny.
To malit moloyo kama Ken wacho ni ni mikai ka ng'iyo nyachia kata dhako mar ariyo mokelni to yudo kodwa twecho moloye.
Kendo piny gi moyie.
Odwa bedo malando orabuor kanyara wila kama to bende kata kong'iyo kit chwech mare. To en gini, to ponono jaduong' ni bebiro duogo nindo odaku. Nikech kong'iye kako chalo, to ng'iyo ODM, to gi siasa mar ODM, to neno kamae siasa ma William Ruto ero. Koro en gi wasi, kibaji goye mathoth. Nikech kong'iyo jang mubiro ni, to yodo ka kare jali bende jali usibit ka gete ga, inge nge, jali mangani usibito ko geto kumtuolo malaj, to poko yudo.
Negi were awea
matin. Negi were awea matin, to negi ya mabor. Jali bende, negi ya go mabor kongi iye, neke ingeo jiareo ma useromo, yu wancho na ngon, kindi kikidonje. Kindi William Ruto gira ilo dinga, jogi nose chako, magi jok mano chako ga ODM. Koro magi gik mamie kibaji, to chuto mugik, mbedo ni Rigiji ne onge kacha Victor protocol number one owacho ni ene ja Murima nyocha ne owuotho gi William Ruto kodhi kaluo kuma ne ok onego dhiye ka koro nitie kama nonego misie ka jatend piny biro e region mari to ini deputy mare ng'ama nonego bedni rwake kacha
sama nowuok Germany ng'ama norwake paunda eke maduong'
ni neno Kindiki gi Raymond Omolo to gilang gi mamoko koro nyisi nikech sama jatend piny owuok oko to deputy mare nitie, mane ng'amo weyo in charge. Okay. Mako duogo to nego beni nuang'e airport kacha to miye briefings gi gik mamoko. Koro sami neno ka junior ni biro. To Victor onge gima lite siasa, kate telo mora more government, kineno ka juniors gi, negi powers masa moro loyi, ema timu gik monego beni nitima ngon, onegi timu. Koro sani, gima rigi jio nego beno tim, ni embende, otema tema ruwa kulepe mabeyo, otema leuni moko manyucha no kano, ngie konyalo idodi, chuo moro manyalo sere, kata mo nyalo serorego edinge lakini kene gi William Ruto ni
osekethore.
Osekethore.
Ero kamano. Option mage ma Rigiji nigo Ken ka watieko. Ahinya bedo ni UDA ka bende en mana kamogo ni mana karibu. Onge gi duond bura moro machielo. Ndalo moko gavana ma Nyeri County nolieko wach mo nitie duond bura moro magichano ndiko. To kata kamano ka nopenye no tuo dhoge kaka ja siasa.
Apa ni gima nitiere go kana ni nyako kedi nyaka daka mugik. Kech ngeni mondo medi mako joma saa mawacho go. Nyaka to kedi nyaka to omejo kaka nene late. Koro nyaka wewa
victim.
Nyaka wewa jogo sande sanda kabisa makata kitero gine doto sande sanda kabisa kikuwogi. Mane twane tonye man kanyo.
Kare gin koro kitloso mag meja donk gene. Eni gimaluongo ni criminal justice system itiyogo mondo othir jomoko weche mag siasa.
Ni winjo ka Gashagwa nyocha nyicha wuoyo en wuon. Kowacho ni sirikali ne wasingo ni ok wanalal gi ng'ata ng'ata. To sani polis koro itiyogo gi sirikal en wuon en jalup jatend piny. E kedo gi joma samoro sire lwedo. Koro nyisi ni apane kodhi e rudno. King'iyo kata ka noywak kani daro jo wakulima market, jo Mudhurwa. Odhi kar mondo gone gavana ma Nairobi simo, achiel kachiel, tundike mbui ni yawa, ne wasingo ne jogi kama, kikidari jogi, kamano kamano, ingama wadwa, gavana, kikitim kama, tundike mbui. To jogi kabiwinjo kadugo yu wakping kuchucho ni adiri, isando wanango, uonua, you know. Koro nyisi ni, kaponi odhi rudno, to samoro, kachop kama kore tiche oko ni gole, tigole kaen gi joge ma, onyalo dhi gode mesa. Kaka winjo ka Fred ne wacho ni koro kata kodhi manyo keny machielo to en gi ji monyalo kete mesa. Nikech jotelo moyiergi to chal ni koro oseweye. Koro ng'ama koro dongo en japiny ma samoro kano en kiri kod nyalo mar keto gi kanyakla kendo dar kodgi. Kanya monyalo bede kod nyalo.
Nikech osesomo ground. Kaka no wacho cha. Nyarawila. Options mage mari gi jinigo? Mondo tony e tides e yamo magoyene.
Ingeni chik to miye garanti mar office. Manaka kineno mar William be, ni neno kane mar jokethre kabisa ma toneji wani peni inyalo guli. Kore ni mana ni koro ngini to gini nyalo bire od bura, to ko bire od bura. Ere kako nyalo temo mondo loke, kik guli. To kaya uchuno ni nyaka guli, to koro nyako do giri jopini. Kichikori ngini koro nyako go siyasa ma 2027. Ni toko wite oko. 2027 nyako manyi koro outfit manyin makoro grudugo godo gi jopiny makata ka koro gitengre gi jatende to nyalo koro force godo ariran manyiso ni ka koro jomrima mwacho mabe ni winje go ni kode te then koro nyalo ngiyo godo kaka koro mano en bobiro go e mesa nyichi neno kama jandong kanche wacho ni ikimani chungwa kaka wuoyo en koro en a dog monego bed tamed. To Kimani chungo biinjo kodo gulungo deputy president nien
thuol.
Kora paro ni kamucho pene to divorce is not inevitable.
Hero kamana enye kura mgajua mwabro tie kege kanyo weche mag Murima. Kaluo bende wangi Murima, wangi gode. Anyalo paro kanyo jorugula masuna east. Nongi sori gijini sama iwote Murimbe oso iwacha nama.
Murima.
Milema.
Milema.
Wambi wangi Milembe moko koni nyalo uwote.
Murima.
Wati Murimo gik governor.
Nikita iwaje malee.
Ndero Murima iroketni.
Iwaje malee. Murima ok Murima.
Oh, Murima, Murima, Murima.
Kare duluna ni mangeni bolo.
Watia
Murima.
Manalewe, manalewe. Aparo Victor ni enagoero kamano ne jo winjwa ma kautulo gi kinde duto. Mondo mi giwinjwa. Ka wantiere kaka wanene kae.
Yes.
Ma en mana kaka wanene. Japiny bende ni kaka embe ni kaka onene. Koro miyo en gima wagone gi ero kamano kiwuotho piny mangima yudo ka dhano winjo kaka wanene kabisa. Koro aparo ni wach mara mogik Victor en agone gi ero kamano. To gi ami mos mara osiepna Mheshimiwa Philip Kajimba. Kajimba en Jamigori no chung suna west pale inge Mheshimiwa maber kabisa e wach siasa ma Migori ni omule kabisa hiyo wach tendo ODM no. Omule nge no chunga gi independent kure na chel kum jotelo ma Migori ma wacho ni kinde duto gikete kaka wanene e kuom thuolo ma pod en godo pacho kai kakiene kuom thuolo maraburu sebedo oko kapod oko dok kao kamano to wakwe manawi maber na nyasaye mondo mi orit jowa duto kamora mora magintiere nyasaye otelne gi mondo wanere kendo juma manyien
ero kamano nya Nyarawila, wacha wali mugik.
Ambe managitho Fred Kanyengeni sani koro bunge duogo. Wadwa nena paroni intre maru wa bunge gengigik mangeni. Nitire wach mara IBC. Mabeo maling ling wacho ni sirikalo kenkin mundo bedigi IBC gani. Koro dungu majunge mundo make sure ni IBC no wantire. Kodon kichikata ugenya sa gine. Ugunja sani koro unge mjunge. mondo gine kaka mano otimore. Mara ariyo pano onego bini wuoye wach ugunja. Mara ariyo ne wuoye wach mar Adanicha. Aparo ni koro sani wabunge nyaka koro nyiswa ni tadiere nitiere kanyo. Kicha aparo ni ngima jo Kenya tedwa ngini adiere nitiere kanyo. Wauso paundege kusuponwa nigi paundege wa. Koro aparo ni wiki machako ni wajumbe wa nigi tich matek kabisa. Koro wani kaka ja Kenya penji mujumbe nini to eno chung kama nadi.
Lukamano. Ken.
Wach mara mugik en mana jip mana kaka iwinjo no weche motenore kod dongruok mar piny nitie lwet jood bura ahinya nikech giloso chike kendo gitimo lokruok ne chike. Wach motenore kod chenro mar Adani ang'eni obro bedo kod thuolo mar goyo mbaka kata juma manyien. To gima duong' mokalo en ni nyalo paro rawera mane chwal uma mar wach uso makamae sama ne jo Kenya pod okwongo gima dhi nyime to en kaka nokwalo winje kane Senator Nyonka gini wache to kinde mane ging'anyo cha en wuoyi moro be king'iye kama to chal ni midhiero makagi kacha manokete chuny boma nolal koda lekene kendo niwinjo kowacho ni wameuza airport from Windi ji nokawe kaka tugo to bang' ka ji oduogo nandofanyo he to karere nadieri ni nitiere kane uso gimomoro ahinya ni ne oserese kendo sani entiere ka tiegruok mandere ma otimo tiegruok mare mar weche mag tije mag lwedogi. Janeri Komondi gini okawe moluoke maber kato chako yudo joma okawe ka koro rite kaka jonyuolge gwenge mag Siaya kucho. Koro mano en dongruok mwayudo. Gima duong' ma nyalo wego jopiny en ni itema tema kinde duto iringo kapo ni nigi nyalo mar ringo. Ka nyalo mar ringo onge to tem iwuothi. Ka wuotho tamore to nyalo kata lak.
Erokamano.
Maduong' en ni wamed sudo.
Erokamano ahinya. Kao kamano, mane mokelo e giko mar kaka waneno okinyi ma kawuono. Neno kanyo kamba koromo watimo mos makende wahadho samatin. Erokamano ahinya ne director marwa Ubado kod jogo picha. Kanyakla kod in kaka jawinjo kendo janeno marwa. Obedo kod okinyi makono kachiel kod nyawadwa Joyce ma bende biro tayo e chenro mar mbaka koro mbaka mano kende kod mwalimu kendo jang'adio kendo jandiko ma thiring'inyi mano japuonj Edward Okinda ma yande bedo puonjwa weche kaka dang' walos mwandu. Chaka chaka nitiere wuodo na gimoro nochako chenro mone chaka chaka nyakwar mgajwang' tikete kinda gi sinani to duto Nyasaye biro kelo ni gweth mare en owuon mitayud dongruok ma in iwuon gi lek mari mondo chop kare. Riti ma kawuono bed kod odiochieng' maber gi gwono gi gweth ma Jehova Nyasaye.
Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre saa ariyo okinyi, kik bai.
Na view sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo.